yanzikiriza nti yansoseyo mukulu atereze ne Yesu pasita we kwalikira bonna.
Amen.
Number 7, he lived a very simple life, the contented. Richard Muhumuza, ate bangi kubategeera nti abadde weesimbye
mutuufu. Mutuufu.